Molweni, ngusive kwakhona, ndiyanamkela. Hayi, Jini, yintoni ngoku lena? Niyambona lo mzekelo ofuneka simenze namhlanje? Ingathi uzoba nzinyana. Thina, into efuneke siyenzile kulungisa le expression. Sishiyeke ne-expression noko engathi ilula. Ixesha elininzi umntu xa ethetha nge-expression, uthetha nge-sum ye-maths oyinikiweyo engena phawu lokulinganisa. Niyabona mos kulo mzekelo wethu asinalo uphawu lokulinganisa. Sinamanani nje abekiweyo, uphawu lokudibanisa nophawu lokuthabatha. Hey, masingeneni, masitshoneni khona abantwini, sibone uba sizawuthini xa sizama ukulungisa le expression. Inoba aniyazi noba masiqale ndawoni. Masiqaleni ngobeka izinto ezifanayo endaweni enye. Kamnandi zibhalwe ngemibala efanayo. Sizothi u-5 uthabathe u-2x. Sidibanise u-7y no-3y. Siphinde sidibanise u-8z, emva koko sithabathe u-z. Ekugqibeleni sizawudibanisa u-5. Masiqaleni ngo-x. U-5x uthabathe u-2x. Ushiyeka nabani? Sizoshiyeka no-3x. Inani eliphambi ko-5 nalo -2. NgesiNgesi kuthiwa zii-coefficient. Xa sisenza i-algebra, sisebenzisa la manani. Sizothi 5 uthabathe u-2. Impendulo ngu-3. Qha, siyaphinda-phinda ke ngoku onke amanani ethu ngo-x. Okanye ningayicinga ngolu hlobo loba xa unezinto eziyi-5, unike itshomi yakho izinto zakho ezimbini, wena uzoshiyeka nezinto ezingakanani. Izinto oshiyeka nazo zizoba ntathu. Ngoku masikhe sijongeni o-y. Niyayazi uba asikwazi ukudibanisa o-x no-y, ngoba u-x no-y abafani. Thina apha sidibanisa izinto ezifanayo qha. U-7y, xa umdibanise no-3y, uzawufumana u-10y. Kwakhona, singadibanisa amanani la aphambi kwa-y. Singathi 7, udibanise u-3, ufumana u-10. Siyayazi uba amanani ethu aphinda-phindwa ngo-y, loo nto ithetha uba sino-10 umphinda-phinde ngo-y. Sibhale u-10y. Ngoku masijonge o-z. Sino-8z, kuye sizothabatha u-z omnye. Sizophela sishiyeka no-7z. Inoba niyazibuza uba i-coefficient ka-z ngubani? Xa inani lingenayo i-coefficient, sithi i-coefficient yalo ngu-1. Kulo z, coefficient yalo z ngu-1, ngoba kukho elaa phawu lokuthabatha phaphambi kwala z. Bendinobhala u-1, ndithandile, ndizokwazi ukunibonisa uba kukho u-1 ophana. Kodwa ke, loo nto ayibalulekanga kangako. Ngoku ekugqibeleni sizobeka u-5 wethu, lo uzihambela yedwa. Noko sithathe umzekelo obengathi unzima, samgqagqanisela, samenza lula. Niyabona uba, uba ninocotha, nilandele ezi zinto nizifundisiweyo, ningakwazi ukwenza nezona zinzima.